www.gorencgtower.com.
Beats.
Chinamondwe chinakokolo la balenda nansi chisoni kumalawi o Yehova tigwire ntengo wanji chisyclone fade o mama chinatenga onzo konde kutisia patuwa chatengera kondedo kuntuzi waifa o kalamba o lumala anachichepele. Sawiri ya kukokoroka pa Zakari ngono wanga kusowa ndarira ndafukura bambu atamwarira sakanata kutawa vitumbi konali olumala sakanata kukwera muntengo mimba inakula chemwari eya nyumba zinapita chuma chonse chinaenda matope nyimbo timba ndizolila aya mai wawaye. Malawi tikulila, tikulila, ifeyo tikulila, tikulila, oh tikulila, tikulila, Malawi tikulila, ifeyo tikulila.
www.gorencgtower.com.